Inuyo antu amati akuti ndinu charger 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 atanthauza jana akamati charger
nimakonza chinthu chofoyira monga nyanga ma wireless ai njinga ai magalimoro ai ndine charge
yanyanga
yanyanga
inu nyanga nkuikoza
nimakonza yanyowani nizofoyira ndinanga ndeka mpanduli
a kodi mesa anthu amanena kuti nyanga nchamoyo inu chamoyo nkuchikozaso
nyanga ya moyoyo nimakoza ndine
kuti anthu azoti anthu ena amabwera kuti ayi yanga siyogwira ntchito nyanga
eh.
Inu nkukoza
nimakoza
tsopano
bwino
ayi ndikufusa inuyo muli makasitomala
kwa basi
kodi business inu iyi si business game business anthu amakudziwani kuti ntchito yanu ndimene
iyi nde koma usati nimachita geni yongoza koma uyo ali nyanga amabwera kwanga
kuti tikozereni
tikozereni yoti yati ntchito kapena wodzagula soya nyowani
chimapanga expire imene chija
kwa basi
chikakhalitsa nthawi taliba
ukulembererani nyotele wosafa yamadziwa kuti chidati ndine somadza kuti ayi chidatati
komano mekaniko kapena wokoza njinga amakhala masipanala
tsono
inuyo nyangayo mmakonzera chani
mitengo yomweyo
muli nawo masipanala
eh.
Ndoto ndinoso muli nacho chinyanga chanu
ayi nyanga ndili
ndezotheka ba
ayi nebunguzeni nyanga ndilibe iwo koma munthu sinirambayi komukoza nyanga yori munthu azirambira nimadziwa
kodi chimathandiza ndithu imeji
atani kuthandiza
senifusafusa
limene wanthu omagulawo chimathandiza
oh andamvetsetsa
wanthu omagulawo chimata
chimathandiza
koma ineyo sichinthandiza kuza sinogwitsapo ntchito imankoza
tamara anthu amadziwa bwadzi ati kushopu ndiko kwakagula
kodi ndasoma maulolongo sinibisasai
nako chabwino
moti ukose kudwako umanena kuti sori neyo nimakhoza mankhwala amuti mankhwala imakhoza kuti yophera vanthu imakhoza
ino ali pamene mudaphawo
nenaphapo ntho ratu woyamba ukulu wanga wachiro mayi wina ndimalimbana naye za munda
mudaphaso apeli
ndipo chimanga chiludyachi ndamuza kuti kufuna munda wangawo wamkukula udabwe udzakamba milandu wamkukula ori udzakamba milandu pamunda pangapo ngatinu adiwani apo mufunapo mudiwa kutilimapo kusoro chimange chicho sudya nawayi komaso nkhani wamkukula yakukanikani fira vakaniko kukamba mateni emilandu ndi munda adatigawane ni mzangati ndinkani kuti aine ngati ni munda kuti nikhutukana ni munthu ngati koma ufuna munthu wangawo rani odziduli ndipo ndawuza kutidulani tichimanga ludira chakanyiwachi tidayika pa januwari
komano awo ena amene mudakozawo adatani mukuti mwapi
timuimbirana munda
woyamba wa munda nde wachiwiri
woyamba
munatchula atatu
natinuwa mayi okulu panga
akulu anu adatani
oda agone zakaizi oludwa ndithu udwala ndiye wanthu uzilongo wanga nophwanga niwo mayi wanga wakuti wanthu uliawa olukanika kukufa tsono olidyaso matenda wakuti walema
atopa
ndiwe ndine lilirani tip ndaphere no mayi
akulu anuwo
wafaja pathazaka koma inu utaninso mudwala zaka zingati zitatunso chafolo ndiyetsani wamanena okha kamphandule chite zijazi
okha yowa akudwala
imali ntafa nutsitsimuka ntafa nutsitsimuka chite jazi dachira mbere wako zija inehe utena uzolongo wanga ulipo anthu folo ntokazi unthu wamuna ulipo a mbele wanga ndiyetsani mbele wanga wang'ono ndi amatino pece mudachira zijazi nomayi ati ichenyu zomwezo ndikusona kodi mtusadandowa kuti aphoyani
amayi
wautaile yewose Je ne sais pas si vous avez un problème.